Na ke go ba metse ke le mono hatseng a go ntute ke re etse ke tsegetse momoeng tse di ntaolelang ke ne yo go khatlang e swa ke go latele o nkaele motseleng ntusa ke go inele wena yo ntatileng tsala e ka ngwang nkisa mo go ratang ntiba ke sa apogele mebileng e shokameng Thailong onkela mele tata hatsa mo bokoeng ontsware mo krelelang onkemise mo kiwa pale hatsi ha bantlotla ke ne yo ngotlang on khomotse ha bantshotla me mo ba kampogisang ntira yo tlomameng yo satsietsegeng jeso a ke go godise wena yong kholotseng mo dibeng o ntlalegise ke nne yo go itseng ke go ngapareleha ke tle ke nne nao ka kwa dumela tsala mo kgaolong eno ya setlhoeng sa tumelo nte ke simolole ka go kopa gore o re inele matsogo metsing Ka o sa go tlisetse thulaganyo e re lemogileng fa o e rata ebile o e tshegetsa mo bekeng e e fetileng thulaganyo ya setlhoeng sa tumelo kwa ntle fela ga dilo di le dintsi re lemogile fa go se bonolo le fa re simolotse e ne e kare go tla nna bonolo ka maranyane le mafaratlhatlha are nolofaletsa botshelo mongwe ga go botlhofo jaaka motho ana a tla akanya segolo bogolo jang go sena tshegetso morago ga dithulaganyo di le some thataro re bone fa go tshwanela go itsese gore re tla tlhoka tshegetso ya gago thata mo go godiseng thulaganyo e Gare kgaotse ebile ga re ne re khutlisa. E tla re mo tsamaong ya dithulaganyo tse di tlang ra go fa tsela e o ka e salang morago go etletsa thulaganyo eno ya setlhoeng ka yone. E ka nna ka mokgwa wa go dira download ya dithulaganyo tse le tse di setseng di fetile kgotsa wa nna subscriber ya thulaganyo ya setlhoeng sa re lebeletse mekgwa ya go reetsa nako ya go reetsa dipalopalo tsa go reetsa tsibogo ya gago le ditshwaelo tseo re di amogelang go tswa gaufi le kgakala ka thulaganyo e metse tsotlhe tse di re lemosa fa re santse re lebane ke namane tona ya tiro di re lemosa fa o santse o re gwetlha ore re tshwanela ke go dira go feta fa ka ntlha ya fa o itumelela seo re go neelang sone ga re batle o latlhegelwa ebile ga re batle o re latlhegela tshegetso ya gago e botlhokwa thata ke ka go le gompieno re sa ntseng re eme modimo o mogolo ebile modimo o tla re kgontsha rotlhe tswelela go bolelela ba bangwe ka yone tswelela go e sala morago o nne tsala ya yone le go bolelela ba bangwe ka yone le go e arolelana le ba bangwe ga se sephiri ga se pipana pipe ke tshedimosetso ke thuto ke thero ke molaetsa o ka o fang mongwe le mongwe kganya gompieno tsala ke seo re atleng re se bue mme re se bue ka nako e go leng botlhoko ka yone re sa se bui fela ka ntle ya gore sone se tlhoka gore so se se buiwe gangwe le gape me na go ere le mogho yonae ya ntemosa fa ba maruri botshelo bo le bokhutswane botshelo bo bokhutswane ga ntse re bua puo ye mo diphitlho me ba maruri bone ke gore botshelo bo bokhutswane ke utlwa gantsi ga re bua mahokoa re a bua fela ka nako e re amogelang dikgang tsa gore mongwe o tlhokafetse re a bua le ka nako ya tirelo ya phitlho fa ka gongwe o ne o tsentswe mo lenaaneng la ba ba fanang ka molaetsa wa kgomotso kwa tirelong eo ya phitlho lemoga gore mahoko a botlhokwa thata gore a ka buiwa letsatsi le letsatsi a ka buiwa motsotso mongwe le mongwe me a se beelwe gore go nne le loso ya bo e le gone ka kgakgamalo e be e le gone re a bua re a bua gantsi ka nako ya kutlobotlhoko mme re kutlobotlhoko eo kgotsa loso le sena go feta re re lebala gore ammaaruri botshelo Psalm ya David ya suma mararo le borobongwe kgaolo ya lesome le bobedi ya re fa o atlhaya motho ka dipetso ka ntlha ya tshiamololo o nyeletse bontle jwa gagwe jaaka motoutwane ee motho mongwe le mongwe ke podulo fela motho mongwe le mongwe ke podulo fela Bebele nngwe ya Setswana ka yona temana e e kwadile jaana. O siamisitse motho ka dikgalemelo kgatlhanong le tlolo mme o laila dilo tsa gagwe tse di eletsegang fela jaaka motoutlwane o dira. E le ruri motho mongwe le mongwe wa mo lefatsheng ke moya. O hemelwang kwa ntle motho mongwe le mongwe wa mo lefatsheng ke moya o hemelwang kwa ntle ke ipotsa go le gantsi gore ke goreng re bua seno fela ka nako ya fa loso le diragetse le mo boitumelong tsala botshelo bo bokhutswane Keletso ya me ke gore thulaganyo ya gompieno e go rotloetse le go gopotsa gore nako e feta ka bonako jang. Botshelo jwa mongwe le mongwe mo lefatsheng ke mowa o hemelwang kwa ntle. Re sa e kgakala, ntse re le mo setlheng sa mariga. Go le gale bosigo jwa mariga bo boleele. Me fa o ela tlhoko beke e felang e bosigo bo setse bo simolotse go nna bokhutshwanyane ka ntlha ya fa re tswa jaanong mo setlheng sa mariga re tsena mo pakeng ya dikgakologo e re isang kwa selemong re be re re ngwaga le gonyana fela jaaka botshelo bo le bokhutshwanyane le wena tota wa lemoga gore dingwaga di a potela re wa thunya simolola go lebala lebelo le o ne o taboga ka lone le simolola go wela tlase simolola go bua bonya simolola go akanya ka bonya ka ntlha ya kgolo e o tsenang mo go yone go ditiragalo dingwe tseo di gopolang e ka re di diragetse maabane me di ka nna di ka tswa di diragetse mo dingwageng tse dintsi tse di fetileng botshelo ga bo bokhutshwane fela ka nako ya phitlho bo bokhutshwane le mo nakong ya fa bontse botshelo ke batla go gopotsa gore a e re o sa ntse o tshela o dire dilo tse o di ratang nna le batho ba o ba ratang ka ntla ya fa botshelo bo khabaganya ka bona le pelo ka itse go poko e kwa dilweng ke mo America yo leina la gagwe leng William Arthur Ward yo belegweng ka ngwaga wa somerong some a mabedi le bongwe mopitla tlhola malatsi a le some a mararo a re leina la poko yeo ke before you go tletse lefatshe le ka ngwaga wa somerobongwe some a robongwe le bongwe before you ke rano letse mo Setswaneng sa etso kare ke pele o e seng fa pele ga gago before you pele o kare pele o tsakga pele o bula molomo pele o dira eng utlwa fa bua William Ward ke mo rano letse mo Setswaneng sa etso se se botse a re pele o bua reetsa pele o kwala akanya pele o dirisa bereka pele o beeletsa batlisisa pele o tshwa phoso akanya pele o rapela itshwarele pele o lesa leka pele o rola tiro boloka pele o swa abelana mopokonye nka oketsa ka mela e le mebedi ke re pele o otlhaya rata pele o utlwa botlhoko ikutlwe mme ke dumela gore fa o dirile tsotlhetse mo botshelong jwa gago ga o tlhokege gore e re motseng o ile re be re gakololana gore botshelo bo bokhutshwanyana re tla bo re itse re tla be re go bone re tla bo re go boleletse ke re ke oketse ka gore go kile ga tsoga ntwa ya mahoko gore a mme ke William Arthur Ward kgotsa William Shakespeare a kwadile mahoko ao a botshelo bo bokhutshwanyane kate Shakespeare ene o ne a kwadile jalo ke morano letse go tswa kwa tšhoneng go modisa mo puong ya tshware ke ikutlwa ke itumetse ka gale a wa itse gore ke gore ka ntlha ya gore ga ke solofele sepe go tswa mo go ope tsholofetso di utlwisa botlhoko ka gale botshelo bo bokhutshwanyane ka jalo rata botshelo jwa gago itumele o nyebe ka gale o itshelele pele o bua o reetse pele o kwala akanya pele o dirisa bereka pele o beeletsa batlisisa pele o tshwa phoso akanya pele o rapela itshwarele pele o lesa leka pele o rola tiro boloka pele o swa abelana ga jaana ga go molato gore go kwadile mang fela tsala fa e le gore o ne o ntse o sa itse gore botshelo bo bokhutshwanyane bona gore mogare wa corona o khutlisa botshelo jwa motho jaaka e kare ke moya o hemelwang kwa ntle ke podulo fela mogare o lemosa fa motho mongwe le mongwe e le podulo fela kgwedi tse tlhano tse di fetileng e ntse e le tse di bokete mo go rona ka re ntse re sa kgone go etelana ka ntlha ya kganelo kgotsa kiletso e ntseng e beilwe ke puso ya lehatsheng le la ronale le fa go ne go le thata go tshwanetse ga bo go le sengwe kgotsa dingwe tse re ithutileng tsona mo nakongwe te ke go lemoso gore nka tswa ke ithutile sa ntlha fela ke sona se ke ithutile gore ammaruri botshelo bo bokhutswane. Me fa e le gore ke ne ke ntse ke sa dire jalo, ke simolole go tshela ka boitumelo. Ke dule ke itumetse ka gale. Mo godimo ga moo, ke seke ka solofela sepe go tswa mo go ope. Ka tsholofetso di utlwisa botlhoko ka gale. Botshelo bo bokhutswanyane. Ka jalo ke a go rata. Pele botshelo jwa me bokhutla, ke a go itumela, ke nyebe ka gale, ke itshelele, ke tshelele ba bangwe, ke tshelele bone. Mme pele ke bua ke reetse, pele ke kwala ke akanye, pele ke dirisa, segolo thata jang tšhelete ke e berekele, pele ke beeletsa ke batlisise, pele ke tshwaya phoso ke akanye. Pele ke rapela, ke itshwarele. Pele ke lesa, ke leke. Pele ke rola tiro, ke boloke. Pele ke swa, ke abela. Ke teng fa e tla re motseng moile. Mahoko a tshwana le botshelo bo bokhutswanyane a re gake. Re seke ra a dirisa, ka re tla bo re itse gore mo botshelong jo bokhutswane jo re botshedileng, re diretse beng ka rona eng, re diretse bakaulengwe ka rona eng. Baratiwa ba rona ba tlhokafetse kwa ntle ga go ya go busa dinao kwa malapeng a bone, kwa ntle ga go ba etela, kwa ntle ga go ya go ba gomotsa kgotsa go gomotsa bao ba setseng kwa morago jaaka re tlwaetse. Bakaulengwe ba rona ba ntse ba lwala, e se fela mogare ono wa corona, mme le malwetse a mangwe fela ka ntlha ya kganelo e ntseng le teng. Re ntse re sa kgone, re ntse re retelelwa ke go ba etela. Le mo go seng loso kgotsa botlhoko, re ntse re sa etalane, re ntse re sa tlholane, ntle fela ka tiriso ya mogala le go romelana melaetsa. Ga se mokgwa wa rona, re a tlwaela. Se se re baketse mathata. Mme go botlhokwa gore mmogo re leboge puso fa e kgonne jaanong gore letlelela go etelana le go tlholana morago ga kitsiso e e dirilweng ke moporesidente mo bekeng e e fetileng. Re bone ka matlho, re utlwile ka ditsebe gore mogare ono o bogale go lekana kang. O na le motho gompieno ka moso gate o ile. O ne o na le ene mo bekeng e e fetileng gompieno kwa bookelo morago ga malatsi a le mabedi o ile. Re bone le go lemoga gore ammaaruri botshelo bo bokhutswane, mme thotloetso e santse e le yone ya go tswelela re rona seitsiro, re katogana le go tlhapa diatla. Fa e le gore re ne re sa itse le go tlhaloganya gore botshelo bo bokhutswane, mogare wa corona o re rutile. Le fa mo thutong e go santse go na le ba ba botlhaswa, ba ba bosutlha, ba ba sa obameleng melao, ba boitumelo jwa go bulelwa ga thekiso ya bojalwa le go nowa ga bojalwa go simolola go ba ya tlhogong, bojalwa bo bo simolola ba bonwa go heta selekanyo se se dirilweng, ba feleletsa ba tlhakana tlhogo. Mme go direga diphoso tse re eletsang gore le mo pakeng e jaaka bo buletswe di seke tsa direga. Tsala e ke yone nako ya go tsosolosa sešwa ka kelotlhoko le pabalasego kgolagano ya rona ya losika, kgolagano ya rona le ditsala, kgolagano ya rona le baagisane, kgolagano ya rona le badirimmogo. Ke a dumela gore nako ye le seemo se re ya go se dirisa sentle go dira fela tsotlhe tse di molemo, fela jaaka go buile mo America William Arthur Ward kgotsa ene William Shakespeare. me ke a dumela gore kwa ntle fela ga tse di kwadilweng le tse ke tla di buang. Le wena o ka tla ka tse dintsi go tlaleletsa le go ithotloetsa. Sa ntla fela tsala e ka nna go nna le nako ya balosika le ditsala. Mo go ntseng go na le dikgotlano le dikgotakgothano, re di baakanye, re itshwarelane. Le ga re ka seka ra lebala bosula jo re bo diretsweng, fela a re itshwarelane. Botshelo bo bokhutshwane. Mme le mo maitshwarelong ao re se gopotsane masula a kileng a direga, a kileng a diwa. Ka gore mo gongwe go dula ka dilo mo go wena go ka go tlisetsa bolwetse. Ijese monate ka mokgwa o ka kgonang ka teng. Ke na le tsala ya moruti o nkatisitseng mo kerekeng le mo tumelong. O nwa bojalwa mme ebile ga a iphitlhe. Phuthego tsotlhe tse a dirileng mo go tsone di a mo itse, di a itse. Di itse tiro tsa gagwe tsa moruti mme di itse le karolo nngwe ya botshelo jwa gagwe. Ba tshelang le bone ba itse gore wa bonwa ebile o goga le motsoko. Ga re o siame, ga re go siame go dira jalo ebile ga re ga go a siama. Mme kwa ntle fela ga tumelo ya gagwe le lorato la gagwe go Modimo. Ditsala tse a nang le tsone mmogo le losika le le motshegetsang. Go nna monate mo go ene. Fa ka nako e e maleba a dirile tsotlhe tse a tshwannang ke go di dira. A nne hatshe, a iketle, a thube ke bo segole ka seno se a se ratang. Bontsi bo lekile go mo kgala kase. Le nna ke le mo teng. O tla bo a re naka ga o santse o tshela mo lehatsheng le. O je monate, o ijese monate ka gore ga o itse gore ko o yang teng. A dilo tsotlhe tse o tla bong o itimile tsone mo lefatsheng di tla bo di le teng. Botshelo jo o bo tshele e tle re motseng o shuleng o seka tla gore bokela. Ja botshelo naka. A re nna ke itlhophetse se, ke a itse gore mo gongwe ke na le go nna botlhaswa, ke na le go nna bosutlha. Mme ke diphoso tse e reng fa ke di dira ke kope Modimo gore a intshwarele mo go tsone. Le fa mo go ba bangwe go le bokete mo go boneng boitumelo letsatsi le letsatsi, ba jela mo ganong le mororo ba rulaganyetsa isago. Botshelo bo bokhutshwane re a itse ebile re ka se tseye tshiamelo ya seo. Re tlhoka go botshela ebile re botshele sentle. Re ikimolle morwalo le mathata a re tshelelang mo gone, a re tshelang ka one. Re tlhoka go dira tse re di ratang, di re rata ebile di ratega. Re di dira le ka lerato. Monyebo wa rona o se khutle mo go bangwe le gore le bone ba ikutlwe le batho ba ba boleng fa motho a o moleba yana a bona monyebo wa gagwe. Mongwe o nthumeletse video nngwe ya ga Steve Harvey mo a reng bahumi ga ba robale ura di le robedi, a ba nopola thamaga mo e reng se rate boroko e se re gongwe wa humanega. Bodulo ga matlho fo o tla kgona dijonanopola diane kgaolo a soma a mabedi temane a some le boraro. E rile ga ke sena go bona seo a re Steve o bua nnete. Tota le nna ke atle ke bue jalo, ke leka go tshela jalo gore ke seka ka robala diura di le robedi. Fela ka gopola morere kgaolo ya bobedi temana ya ntlha go tsena mo temaneng ya some le bobedi. Reetsa gore etsa majang temanae me ompolelele gore a mme o tla tswelela go robala diura di le robedi kgotsa o tla itlhophela diane tota morere kgaolo ya bobedi temane ya ntlha go tsena go ya lesomelobobedi nkile ka ithaa mo pelong ka re ahe ke tla leka go itumela le go ja monate ka fitlhela le gona e le phefo fela ka bua ka ga setshego ka re ke botse le ka ga boitumelo ka re bo thusa eng ka ikakanya ka re ke tla lapolosa mmele wa me ka vein fela a tlhaloganyo e ntsamaise ka botlhe ke tla itshola ka bosilo go fitlhelela ke bone tse di leng molemo mo batho tse ba tshwanetseng go di dira ka fa tlase ga legodimo ka malatsi a a baletsweng maphelo ka dira ditiro tse dikgolo ka ikagela matlo ka itirela masimo a mobene ka itemela masimo le dikgwa tse di kgabisang le ditlhare tsa maungo tsa mefutafuta ka diplomate ka itirela matsha a metsi go nosetsa sekgwa sa ditlhare tse di tlhomilweng ka reka batlhanka le malata ka bona batlhanka ba ba tsaletsweng mo ntlong ya me le gona ka rua motlhape o mogolo wa dikgomo le letsomane le legolo la ding bogolo go botlhe ba ba neng ba le mo Jerusalema ka gona ka ikgoboganyetsa selefera le gauta le letlotlo la dikgosi le la dinaga ka ipatlela baopedi ba banna le ba basadi le monate wa bomorwa motho e leng baratiwa ba le bantsi ka nna mogolo ka nna ka golela pele ka phala botlhe ba ba neng ba le mo Jerusalema pele ga me le gona botlhale jwa me jwa salamo tsotlhetse matlho a meng a neng a di eletsa ga ke aka ka ganela ka tsone le seng go tima pelo ya me boitumelo bope ruri pelo ya me e ne e itumelela matsapa otlhe a me e ne e le tsona tuelo ya me mo tapisegong yotlhe ya me jaanong ya re ke le ba ditiro tsotlhetse tsa me tse di dirilweng ke diatla tsa me le matsapa a ke itapisitseng mo tirong ka ona ka fitlhela tsotlhe le tsa boitumelo e le go tshwara le porofela sena mosola fa tlase ga letsatsi botshelo bo bokhutshwane gore o ka senya matsatsi a gago a e re fa o thanya mosolemoso tsoga ka boitumelo o dumedise lefatshe o lebage modimo go bontshitseng go tlhaba ga letsatsi le mme o tshele ka fa modimo o go ratelang ka teng tata batho ba o tshelang le bone sesenye letsatsi la gago ka go nna o botulogile tlala boitumelo le lerato mme tseo o di neele ba o tshelang le bone tsheletse motsi wa loso ebe le gone o lemoga fa botshelo bo le bokhutshwane seng ka ditshono tse di tla itumedisang ba o tshelang le bone dira se letsatsi le letsatsi ka botshelo bo le bokhutshwane dule ka gale tsala o gakologelo gore bana ba mo tselo ke neo me ka re tswadi atleng ka lepelo le seketsa ga di makwa marago o tlo bone fa bo fitile ka lepelo le le kanaka tsela tsala o boje o bo tsile ka re ke letsatsi le gago dira tsotlhe tse di molemo mme o tla lemoga fa o tshegofetse botshelo bo bokhutshwane ga go tlhokege mabifi lebala tse di kwa morago ga khamaletse go pele rata o itshwarele baba ba gago mogela gore sengwe le sengwe se direga ka lebaka le aramele le sa tlhabetsana nna le wena re a itse gore ga go ope yo o rileng go tla nna bonolo mme fela bontsi bo buile fa botshelo bo le boleng fa e le gore o ne o ntse o sa lemoge gore botshelo bo bokhutshwane dumela fa thulaganyo ya gompieno le ke le mogase na ka tsa tshwetso ya go leka kana tla go nna pelotlhomogi ke sa kgolagano ya me le ba lelapa la me baitise sika la me le ditsala tsa motsa tiro le kgwebo ke bone fa tse ke dirang le tse ke direlwang mo melelong re ke lemoga gore ke tshwanela ke go nna le boleng le gore bao ke ba direla ba lemoga boleng jwa me mo seo ke se dirang le seo ke se ba direlang. Kitso e ke nang le yone ke e atise mme ebile ke se nne ka yone ke le nosi, ke e abele ba bangwe gore e ba tswele mosola ka gore botshelo bo bokhutshwane. Gangwe fela ke nne ke ikgakolole gore botshelo bo monate, ke se fetwe ke dilo kgotsa bona botshelo ba mpheta fela, mme ke nne le seabe ebile ke nne motsayakarolo mo botshelong bo Modimo a mphileng bo. Sekgopi le lefofa di tsamaye le kgakala le wena tsala. Ke go eleletsa botshelo jo bo edileng bo sena dingalo, botshelo jwa ditoro tsa gago jo bo tletseng ka dikgakgamatso, botshelo bo o nang le batho ba ba go ratang ka se o leng sona e seng se o nang le sone. O ba rata le wena fela jalo ebile o ba bolelela letsatsi le letsatsi gore o a ba rata. Go eleletsa botshelo jo bo itekanetseng bo tletse boitumelo. Ke go eleletsa tse ka ntlha ya fa di go tshwanela ebile ka ntlha ya fa botshelo bo le bokhutshwane. Ga ke batle go bua se ka nako e ke tla bong ke utlwa gore o robetse. Ga ke batle le wena o bua se motsing o utlwang gore namane a tholo e tlhabile ka lena ka fa fatshe. Re rataneng re santse re tshela, a re itshwarelaneng re santse re tshela, a re bolelane mafoko a molemo re santse re tshela, re se emele motsi wa loso. Fela jaaka re inyalanya le tlwaelo ntšha, a se ke se buang se e nne karolo ya the new normal e e tlisiwang ke mogare ono wa corona. Re bua gantsi re 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 kgona go rekela moswi di-cheshe. Goreng re sa mo rekele di-cheshe tse a santse a tshela? Ka jalo a re simolole go reka le go rekelana di-cheshe re santse re tshela go gaisa fa re setse re shone. Tsholofelo ke fa kgaolo ya gompieno e go baakantse maikutlo le go lemosa fa botshelo jwa motho bo khutla fela nako nngwe le nngwe. A ere o gopotse jalo ebile o lemoga jalo gore re tlhoka go lemoga fa ditiro le dikeletso tsa rona di ka phimoga fela re ntse re lebile. Fela jaaka ke buile kwa tshimologong, ke nopola bakwadi ba maesimane ka Setswana sa bone ba re, so live your life to the fullest, every second of your life just treasure it. Mafoko a botlhale a rotlhe re tlhokang go tshela ka o. A ere mo motlheng ono wa go tlhofofadiwa ga melawana tsala ya kganelo le tetlelelo ya thekiso le theko ya bojalwa mmogo le motsoko, re se nne botlhaswa, re se nne bosutlha. Re tsena mo pakeng ya dikgakologo, paka e monate ebile go le bothito. Tetlelelo ya go etela losika le ditsala gaufi le kgakala, a dire tsotlhetse ka go itlotla le ka maikarabelo. A go reye gore seemo se se emisitse ka namo ya mogare. Go sa ye ga dipalo tsa tshwaetsego le dintsho kwa godimo go mo magetleng a rona, segolo thata jang fa re latela melawana e e beilweng. Ipabalo ya gago e botlhokwa mo go nna fela jaaka ya me e le botlhokwa mo go wena. Ga re tlhole re tshwenngwa ke dipalo, re ledisiwa jaanong ke leso la tsala re ne re na le yone maloba. Re utlwa botlhoko thata ka jaanong re itse gore yo gaufi le rona o tshwaetsegile kgotsa o robetse. Itlhokomele o ipabalole. Modimo a go beye seatla, o nele ke pula, o robalelwe ke ditlhokwa. Ke go itse Modimo o ga seleka. Tswelela gore sala morago, tswelela go rata tsebe ya rona ya setlhoeng sa tumelo mo Facebook. Re tsenelele mo maranyaneng ka go farologana o tla re fitlhela. Lebogela theetso ya gago le tshegetso ya gago ka gago.